jwale ke tle go pela gore le sokologe le lebelle ba gotse ba lena o molemo wa sokologe a lebelle mogotse a gago o tlo botsa mogotse wa gago ka phofolo ye wena o e ratago ge o fetsa o bodire le modumo wa yone ra bona bana ba ka tenet o se kwa lebala gore ke rile ge ke dira le a gomolela ke re dimpho mogotse o kae motho a senang mogotse ke matlo o kerile ke tšhomi yaka bolelang ke le fa 2 minutes o le bolela ka ote ge a fetsa go bolela o a latelago le lebelele nna le matlo a kere bana baka
dumela matlo o kae matlo matlo o ja ke ditlhong ke manyaka go ba mogwera wa ka legone aga kamogelo tla kenosese matlo tsena mola ka pele a kere dula molago kamogelo sese dula molago kamogelo kamogelo dumela o kae kam aga nna ke tla go botsa ka phofolo yeo ke e ratago ke rata mpša mpša ke dira modumo ge e dira modumo rere e ya gobola e mpotse ya gago phofolo o e ratago emang ke rile le lebelela nna le lebelela nna le kamogelo a re ko kamo a bolelele godimo le amoko bana baka a bolelele godimo bolelele godimo kamo ka tse e dira modumo o mobjang a re metele matsogo aa bolela lele babedi go aa bakaga botsanang ka diphoofolo tseo o ka nna ba tsena mo go bona tsena mo go bona sese